Obutie agwagwa seyi brebina Yesu ya yra Yesu frini srenyo nyamu ba obeto yena poti.
Yada osho osho nyanko pomase. Ebio, se enenso wasan akanya huna yetumi yeshia. Yedikan eno yeshia, yedikan. Abra na yepesi yetutu ya unfosi ya ye Kristo fo. Ewo ebreya atunya na yare ene edi esie na emu bebre no ye ya pa aba no ya pese ye fa saa kwan so ene saa futu so na ye ka ka ye ho se still no ye nyankopon no egusuara eye na adwuma a God is still at work na ye nyankopon no amponye onjanye na ye kosuara ye jidie wo saa nyankopon no emu a wo nyankopon no ebe kosuara na afi no wajie inti Kejebu Road Church of Christ, you may dear ah, yatu din said the message, you know. Ani guswara ah, ya no, at your chum komo, ne a chef to sem awa nyangopon emu. Ya kachre ya wonse no krasa ya de na yum. Na di swabe wini baby brimu. Na wudi ya bron swan, obetwa won kwanso. Na anso ni nyine mono, yen to min kase, ya dia no abeji o nyangopon to me edia friend in sim. Anasa tumi o nyangopon awano. To me, yadia no crap runners, and to me, yadia no emfree ho. Yapasia, of course, are any idea when young couple money idea want to a young couple also. In the near car, I almost say, young couple, say, Yanya, the man of the man who now do be a eye before mono, or no young couple, or be to me, adding a fruit. No, no, quire of fossil, a disagumano. Now, Paul by catcher and say, and so should be a eye betray, you know. The young couple on the quaff was say, a chill so. Said then I don't pa about pipeline at the atoho. Nay any I yen ma, I afraid I must a crystal for no. You to me a granny a free moon and tenter. Or of all ah, utieme. Now, no, na no, met you while being a genial ready yesu. A bra or shame come afar the destruction of Jerusalem. Christo Eka San same way bears a 40 years down the line, no, and a sign commission a bemo. Bebreno. Efa sa en samno urade yesukusu e kan ye no e de be kiremu se eye ye wiase a e be ba wi ye ho nsam ana na yesukusu e kan na mo munya adage na se wo hwe o baabu mu a ye ohu ni se eye nsam urade yesukusu no nsankyrene a e be di enimu wa bra jiwfo asom no e be ba wi ye no ana urade yesukusu na oka ho asam e wo ho na se uri di Matthew chapter 24 no verse 15 and 16 no a oka se Na se mungunu echiwade a abomin the abomination of desolation se ewo kronkron bia ho se de odi for Daniel etwraye no a ane na woni awo judia nyina enyane enko bebo no eso look account ne se for when you see armies surrounding Jerusalem Or when you see Jerusalem surrounded by armies, umu se nipa bebre asoda fo asra fo atwa Jerusalem krono ehu ehia pe. Munka hu se na ne bonu abe. Nje woni ewo Judea nyina, wankasa woni ewo wiase afa na nyina. It is not talking about the end of the world, but the destruction of Jerusalem. And na woni ewo Judea ni nyina no. Wo mu enwane enko bepo no eso. Odofo a utieme. Na asoda fo atwa ekuro no mu ehia wo bae den na wadwane amano ayeyi enti woni a atwere sansami edetoo abakosam edetoo te se josephus a oyɛ jewuni enso oyɛ roman historian atwere abakosam ɛwɔ saa bere no mu ebra na roman aban ɛna edi wiase so ɔno aka se general titus a no odi roman fo enim asrafo no enim no For no reason whatsoever, using the words of Josephus, no. I say, "Wamu nina esa efri Jerusalem, ana wamu eko Rome, back to Rome." Nasa ebreke tuanua wamu nina efri Jerusalem, eko Rome, no. Sa abrano na afe e Christopher no enya mu kwani. na wo mu nyina ekai urade yesu kristo ne nsama okan ye na wo mu efiri kuro no emu wo mu firi kuro no mu akokuro ketua bia ye fra no pela eso echi roman aban no ebai na ebra wo bai no ye roman aban no eye ye ne se afae de obese jerusalem egunkum nipa bebre me dofo a wuchi me as many as 30,000 and abakosam se ye sane wo mu outside the city of Jerusalem. Any people pray millions, and now we must pray prayer. Are you kunkun wamu? Now, because I'm say, one year, we are swaden. I'm a Roman. I buy a punish wamu. When you go from my home, kwa na a punish wamu. I was a kwa nusu ingina. Na bakumpo enim anu yo okristoni. Na zenge yamedinda. Inti ahayo no ebechire yense. When you go from nim kwa ya ofaso edeje nema. Joseph was say. Wamu enim reasons in tia, as I say, General Titus, and then go for wamu free Jerusalem. I go back to Rome. Obi enim reason no. Na yen enim reason no. Ekristo fo abe wunu se. I hano a try and God's providence. Onyango pon a nensama waka no. So make sure say zan nensama abe mu. Na abe mu nso. Inti Bible kaso onyango pon enim koyan ofaso. Eje enim go for free wanyama nungunu mu a. This is a clear case example. Matthew chapter 24, no, who read it verse 21, and after no, verse 22, no, okay, say, for then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world, until now, nor ever shall. Into a say, sir, and when you hear, ah, I bet bad you for so no, when your tribulation be a fin ever. I remember you for so I was a brenu emu. A bra asrafon etra Jerusalem. Emu Asia. A BCG grono. A man who a womo ebe femuno. Or say. A free a brent a day. I a boy yasano. A bin see that. Na after no no. I had a BBC view. And so so. Never no. And yes, I'm a woman. What was a verse 22 no. Say. And unless those days had been cut short, no life would have been saved. But for the sake of the elect, those days shall be cut short. In Joa say, say, nyantwa enano eswa, ene onambiere niwa a obe nyankwa. Because na jiufo no bebre no, a no omu Jerusalem po omu ye grisofo, sila omu ye jiufo, akugwe ure emaya hudo bebre emu. In disi yantwa enano su nye siyakasi yapanishi jiufo awa sa apanishi, na jese, jiu ni biyala awo ukrobi amu, na yasi yetino, na yahano, niye kumuno. Now, so I say, for the sake of the elect, one year on Yankupon, a year on Muntino, and now you be chasso. Nothing can be done there. Inti, as I say, across one year, GDA was signed Yankupon Muse, and Yankupon, I are so no. Oh, na why a cradle? See a souffle, no, as our Yankupon or Beggy Yankwa. And we had the air about foot to our tossing, you know, I perceive, I shall say. You back across one year, GDA, a war, Yampai, bo, emu. Inti, Psalm 34. Verse 15 and 17, okay, say, the eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears are open to their cry. Also, nyankopono, nene wa atene ne fuoso. Inti amanimunu ni niyoma hudu a ye fomu, bebi biyala a ye bekrono. Yenya, ye ye amonte fuono, o say, o nyankopono ni ewe yansu. Na sumu abuwe edi ama yisufre. Weye ye ke amanimunu ni oka one weye osu ufemu ni adi adeno. Yake, a bimpa, one gets a musum flow in your group hours up by so. But of what I would jimmy. A baby was one for poor kind. Or say, Mumma, yen da na yen dream dream. Keke, just say a man drinking a bachelor and so. Now, be bia, and say a man, you go to stray and pie ball, and yen yasada, a drug, a junior group on a sumo. Psalm 34, verse 17, he said, the righteous cry, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. Atene ni fwa e soufre, no nyankopon ote, otie, na oje wwa efri wwa amani hunu, wwa haw, ene wwa dadwini nina, all troubles, o nyankopon eji nye efri mu. Indi sa oso woye otene ni nidia, eso wwa kwa sware na wunye jidye, e wwa esun, a wwa esun, edi afre, osoro sore nyankopon no emo. Medofu a wuche me, ye mu binu, de woye eke kanyen samdi ye, yamuna akwa eti se dabra, nyankopon ne yosomo no no. Dabro oni akume biara, oni time biara edemanye. 1 Peter chapter 5 and verse 8 no o se mo fa mo how ene mo dadwe ne nyina enkotwo ono onyankopon no eso esa nse odwene mo ho God cares odwene ye ho inti o se yamfa sa how no se ebe su ne anwinwi na ye hu bebi ye be fa na me ejidie nsumpo apa no anka yamfa no amfa nye empa bo ye fa enkotwo edwo onyankopon no ene Nemo mna bra yakwo nyangupo enim awo mpa agbo mu no medofo a wuchi me yantumi enko nyangupo enim awo mpa agbo mu wa bra ye ni jidie awo nyangupo mu wa bra yantumi entrust o nyangupo yantumi mfa ye ho ento nyangupo enso every say ye kanse o kristo ni abo mpa ya o kristo ni mpa agbo no e jidie a eta ejire na people ni ye kanse there's power in prayer to me awo mpa agbo mu Na yehu se nyamsumfo bi no eni nipa bi no ma ofro ho se Kristofo no apese wa kire yen se ye ka se tumi ewo mpaabo ma na ye ka se powerful prayer no a ano ye ekwan a wo fa so bo mpaaye nti se wo beti ntie mu na obi gbo ni se na obi wuruhuri ano nipa be bra dwe eje tumi se na ye friend se power in prayer but ye ka se tumi bi ewo mpaabo mu a ne mi ni ni se onyakopon yi mpaabo ano God answers prayer Nti onyankopon do ye a o de ba ma ye mpa ebo no. Aho na tumi no ewo. Na mmom ne James chapter 1 verse 5 through 8 no. O sha se ka se, but if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Se ka ye mu bi nyansa. Sisi ye ye nyansa amane hunu atwe. COVID-19 pandemic no abo ye hu ama ye dwedie ye dwuma sam ye school sam ene ye nyoma bebre aye bisi basa ye hianyansa e de atena asase so e de abobra e de aye nyoma a asese ye ye pepepe e wono kwan so ano wose se sa nyansa no sa abo ye ya embo onyankopon nti ye aye mbisa onyankopon basa nyansa no na otu aso ka chere nse and it will be given to us Si e bisa omo nyankopon no a because o nyankopon ye faithful no nti no o de be manye na okoso anu aka se but he must ask in faith without any doubt na mom as say e bisa e wo gidi kwan so wo bra ye ndi chim e wo asem biara e ho ndi se ye de nsam e ko nyankopon enim na at the same time no ye hyeda anya sure se ye ko to nyankopon enim no Onyankopon ba ye de aman ya. Medofo a wuche me. Na empire na wo bo no, emfaso ben e de wo so. For the one who doubt is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. Na obi odi e chinje no, a de se obi a oda epo asoche no ano, na asoche no no e bo no e de no di akwani aba. Odokwo he ya na odwa ba he, odokwo he ya na odwa ba he. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord. Into I say, sa enipa no a obo empire nso ne gidie eni mpaibo no emu no. Ye kwa empaibo mu a, as I say, ye surrender ye hu totally. Ye hwie hu nyina di go Onyankopon so. Coronavirus e di enya. Ye ni hu nim de, ye ni hu tumi, ye ni mkwa ye befa so na ye di enya anu eduro, ye di aso ano. Into Onyankopon ye da no, ye ba wo nchen, sa wo Onyankopon no betumi aboye. Wogi die kwan so no ana wose yendi saa dwuma no. Nemo so obi odi chim no. Saa nipa kwa no mamma no anya na adwen se obenya ade bi e de fro Onyankopon anchen. What it means ne se? Se mebo ampa ye ne se megidie enni mu a. Saa ampa ye na mebo no ebeye ampa ye ngu no. Ah, mentumi nya bibiara emfro Onyankopon anchen. The verse it don say being a double minded man, unstable in all his ways. Oyo obi a che se na adwen akoye ntanta. Na ye ojinyamidi ji abosumdi ojinyamidi so ohyeda jiyami nyankopon endi ye nti ne nyoma a oyɛ ne nyina no enhyeda entumi mfa ne hu enwura mu fully holistically and because of that nti no oso nyankopon eni a anye ye asama ye kan se we cannot pray and still fear the worst say ya bom pa yen so ye akoma otu na ye enhyeda anya hwe o se de ato ye no onyankopon bɛhyɛ ne hu enunya merofo a otie me God answers prayer, which is strengthened with faith. And Paibo a yedi jidie ashe ne kena no, sa empaibo no ene tumi duro Onyankopon ene. Nti amfa ya wonto Onyankopon so, ye jo Onyankopon ni. Ni akwasoara enye gidie ewo so awo Onyankopon no emu. Na ye nhwe so Onyankopon no betumi aboanye. Na wati ensufre. Na wayi yade dia firi yen so. Anya bikwam se yade na ekofo mu a. Se se a edrukwasi adampo a, ye ntumi nya adaje. Nya nya ho kwan. Na ye nhia ewo Onyankopon afie. Ni ensu nya Onyankopon se de ye ne dada no. Se yade etutwa. Na sa no dwo ne se firi ho. Afeli ebe ya hunkwa niye disa juma ni nina. And lastly no, Hebrews chapter 4 and verse 16 no, kase. Let us therefore draw near with boldness unto the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help us in time of need. Into a se, yembe o nyankopo, yanko o nyankopo nche, and papo mwa sam adu waka no. Nemo mwini yamfa akukudro, yamfa namyo with boldness. Ani yemfe ndi sa ajuma no. Nasi ya kwa nyankupo ndi wabre ye jidi yenu esipi. Wabre ye jini nyankupo ndu edi. Wabre ye de namu yo edi sa ajuma no ha. I said that we may receive mercy. No nyankupo ndu ye mobo. Ya de na baba tu ye na me nipa deseni ye mobo. Woshe ama meyansu. Nipa a womu e wuwo. Ya uko ye kan Italy, ye kan UK, ye kan US. A du bebi mpo a adaka mpo a edibe siye nipa numpo. Womu nyebiye. Bebi ya beshi nipa numpo, ya wo nyina ya mano. Ama nipa ya ye mwabo. Nemo wase ye kwa nyankopo enim, awo jidye ne nam yo kwa yuswa. Yebe nye enhumo bro efro nyankopo enche. And may find grace to help us in time of need. Na sa wo nyankopo ono, ebe bwanye awe preya, ye nyenu emu, we need God. Ye nyenu nyankopo, ne nyankopo ono waya krado se, ebe bwanye na afeno, ye jumye nya, ye honi ye nyenu totroto. Nti yɛ no ɛbɛwie yɛ kakra a yɛ pɛ sɛ yɛ tutu yɛ hofo ɛwɔ saa COVID-19 pandemic a ababɛdi yɛ nya no yɛ futuo a yɛ pɛ sɛ yɛ kyɛ ɛwɔ mu no ani sɛ ekristofo mo ma yɛ mpaaba na mo yɛ nkɔsoa na yɛ nya gyidie ɛwɔ Nyankopɔn mu. Have faith in God and have faith also in your prayers. Na ɛsan sɛ Onyankopɔn no ɛwɔ tumi sɛ obetumi aso ano ɛde ama yɛ. Orofo a wutie me. We yan sɛ mɛwrade Yesu Kristo ani nnuanom bi ɛkyɛɛ. Ebra ma me bi sɛ nhyira de ma Yesu ne Yesu Kristo ka kyerɛ ne sɛ nhyira ho ahia ne mom nhyira papa wɔ de ma obi a wutie me nsa na odi so. Nhyira no wɔ bɛkɔ so ara nyɛ gyidie wɔ Nyankopɔn mu. Sɛ wo yɛ onyame ba na wo yɛ ɔtɛnɛni ni enti. Na wakɔ so ara afa gyidie kwan so abɔ mpae ama Nyankopɔn no atumi ahyɛ ne ho animuonyam. Enti the message yɛ de a yɛ pɛ sɛ yɛ ka kyerɛ wɔ ɛwɔ coronavirus ana COVID-19 pandemic no ho anie na mmom no kɔso ara sɛ ɛbrɛ nyinaa no ɔbɛhwe akyira kwan na wo ne akyɛ yɛ videos no na wahyɛ wɔde ama afoforɔ nso na wɔn nso tumi atie bie na wahwɛ bie wɔn nso tumi anya gyidie a yɛka ho asɛm yi nti wonya opportunity so ɛkɔ YouTube nso a na wa subscribe yɛnsɛm a yɛka no yɛ wɔn nsɛm bebree a yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛ ne wo akyɛ nkakra nkakra. Ye ya da jeko gura Bible unu mu into details. Na ya shwe niyo maba akunu mienu bi. Ame ye jidye no. Ewe peyo. Sedi o nyanku pompese ye jidye no. Ewe peyo no. Nti kwa swala. Na shwe o Bible mu. Men papa. Weya ye ke. Obidi ya chese. Diya o kandi ya nye. Mwe Christopher. Den se se ya. Eba ni se ya. Mwoso nyanku pa. Mwose mpabo. Sa. So nyanku pompe tu miyaye bribi. Ango anye bribi. Ya ye ni mkwa ya. Befa so ya ye niyo ma. Nso fote nso on. Suma for po. Se. Diya ya oye no mwoso ojina wano. Ya onhwe yie na wanhwe ase yemse zo a amen
my noti e frida ira mo se nya mi ba se nya se na